Oh, Cam. You riding that horsey? Da 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 da. Ooh, ride that horsey, Cam. Oh, oh boy.